Lokela ka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni. Kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela nawe uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane. Kanti ke ungakhohlwa ukusha usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba esizifakayo. Ngiphinde nginamukele kwezanamuhla lo nhle naye uPromise Shamase uBabes Odumo obugcume kakhulu ngokucula igqomo aphinde ebe ngumdansi kanti sande kwehlekela isimo esinzima kakhulu engasifisele umuntu uBabes Odumo uwapost izinkundleni zokuxhumana ukuthi I miss you kusho ukuthi ngesengikukhumbulo esho kuye kumiyeni wakhe uMampintsha naye ongasekho emhlabeni athi umkhumbule ngendlela yesimanga phela lento ngazi idlule emzimeni obukhulu ngendlela yesimanga iqala lahlekelwa ngumiyeni wakhe ongumampintsha naye aye umculi wegqomu yasalahlekela ngumamezala wakhe ongumama kaMampintsha naye ongasekho emhlabeni. Angifise limuntu lesimo esidlule adlule kuso uBabes Odumo. Kunzima kakhulu elokho epostile nasezinkundleni zokuxhumana ekhala ebalisa ephinde wabonga ukuthi uyabonga ukuthi usile nengane yakhe uSponge basaphila. Kanti ke ugogo kaSponge ubemthanda kakhulu uSponge okumphatha kabi kakhulu abazi bamlahla kubuka uMampintsha babemthanda. Zingakho ezanamuhla siphinde sihlangane ngokuzayo.